Turabahaye mwiriwe mwese mwana yamugurikirana Keza TV kwa twaye ni kazi mu kiganiro Les Sports doshe n'uco kuri no munsi wa kabiri turaza kugarukana cyane cyane kubiriko biraba mu mupira w'amaguru muri basketball eka mbere no namakuru avugwa hanze na cyane cyane turaza guhera kuri Champions League kuko niyo makuru no vuga yuko ashushe kuri no mugoroba kuko ubu no vuga nkino zimwe zimwe zigeze mu butigu kuko no vuga nti two turashika muri mundwi gira kane inkino zine zine ku mugwi wose no munsi imwe iratangura izo nkino nuko turagaruka kuri New Star kuko yamaze kugaruka ibujumbura ivuye hari mu gihugu cha Tanzania aho baronse no vuga nti itike yo kwitaba inkino za bal inkino zo muri Afrika zihuzimigwi yabaye ya mbere muri Afrika bicuta ma club turaza kuvuga kuri Primus League kuko naho ni inkino zigeze ahantu hameze neze no vuga nti kuntu igira 10 burya umuntu abatangiye kubona ngene imigwi imwe yifashe turaza kucana hariya mu Buganda mu nkino z'abigeme kuko umugwi wacu wadashika n'imyaka 20 uri hariya ariko ntibiriko biroroha na gato y'ukuntu uravye umugwi uri kuratsinda nuko rero mu kiganiro cyo kuno munsi nkuko bisanzwe musa mutumenyere mu ma live twa tiko turagira ndi kumwe na mugenzanje Patrick ndaguhikaze mu kiganiro Sport doshe n'uko kuno munsi wa kabiri
ego urakoze mekyazi nkabashimiye abakunzi bose ba Akeza TV
nuko Wilson nawe ndaguhikaze
wakoze cyane Merkiad twifurize ikaze abakunzi bacu ba Akeza TV
share na wewe nuko nyine
ego urakoze Merkiad ko mikaze kandi twaba turamukije abariko baradukurikirana kuri Akeza TV
nuko rongo musaze mumenyereye namwe murashobora guparticipa mu kiganiro cyangwa muvuga nti gusangira ijambo natwe cyangwa gusangira ibyo twa tubavuga natwe kuko muciye mukatwandikira ubutumwa kuba biriko biraba kuvyo muwumva murabaza ibibazo mwongere mu tubwira utiki ibi nibi ibimeze uko nuko reka rero tujye muri Champions League kuri uno mugoroba mbere hari inkino zimwe zishobora gutangura mu kanya kaza nko mu isaha imwe amasaha yahindutse ibura yabatangwe mu masaha amwe yo murushana bita Iver nuko rero hariho inkino zimwe zimwitekanijwe na cyane cyane uri kuraraba nuko inkino zitezwe usanga hariho nk'umugwi wa Manchester United uhavukina murazi ibyo bavuga kuri Ole Gunnar Solskjaer ariko umuntu weze yarashoboye gutsinda urukino rwo muri Premier League mbega uno munsi muri Champions League arasubira garukire ku mangetengete bazaba bagendeye umugwi hariya mu Butaliyano wa Atalanta Bergamo Patrick uri kuraraba umugwi wa Manchester United n'umugwi bavuga muri kino gihe yuko boba babuze umumenyereza ariko uko bahagaze umenyereza mu ndwi hizo ravuze ati baramwirukana ari sinze Tottenham no musi muri Champions League ni kino zitandukanye amahigwe ubona gute
amahigwe ndayaha Manchester United kubera amaze kubibona kenshi igasubwa mbere kiade Ole Gunnar Solskjaer bamuha inkino zitatu subwa mbere hama akenshi bamuhaye iyo bamubwira yuko imigwi tugwaye match zitatu kenshi no ya matsinda nuvuga ko ari umuntu yamarokoka kenshi bamuhaye izo nkino zitatu je nibaza rero ko nubundi urabona yuko batsinze Tottenham bitatu gusa nta muntu yarabyiziga yuko bashobora gutsinda ibitsindo bitatu mbere ukabona ko nutari yawe match rwe yirukanye umenyeza Tottenham rero je nibaza yuko hanini Manchester United cyane ku ruhande rw'uhanje no yamahigwe menshi kubera Atlanta sumugwi wo igora gose Manchester United naho benshi bari bazi uko hariho akana bakinyo baragize kakanama ngo kugira aboneke ngo kubera agende maze ko Paul Pogba yabeshuje je nibaza yuko ikintu giyambaye nuko twosubira kubona ijya Manchester ikina kandi itsinda kandi birashoboka n'isu bwa mbere Ole Gunnar Solskjaer ama inkino zitatu akazitsinda
nuko Wilson muri Champions League aba betting cyangwa aba paria nkubu batangiye kwiyumvira ati tuzo gushira amafaranga ku muguyu uhe nuko tuko turavuga Manchester United ntuvuga Manchester United gusa kuko hasho kuba hari ni yindi migwi imerewe nabi turazi nk'umugwi wa FC Barcelona muri Champions League nibyo baheruka gutsinda urukino ariko bamerewe nabi uri kurabiraba nti ils n'ont pas droit à l'erreur encore on a vu mu gifaransa bateza kuza baratsinda inkino zikurikira
Dynamo Kiev kuyitsindira iwawe kimwe ku busa ntibihagije ko uca wizera
si nibitangaza
uyisanze iwayo uca uza gusubira kuyitsinda no kuvuga bagenda bihonyora ko niyo bari muri kano kanya mugabo nta sinovuga ko ari benshi bice z'insinzi ya Barcelona i Kiev ariko byose birashoboka naho Barcelona tumaze iminsi tubona umengo nta bakinyi bafise urufunguruzo rw'ibitsindo
reka tubaze ariko baraturaza utimbega nawe nimburu mukunzi wa Barcelona cyangwa utari umukunzi wa Barcelona ubona ikibuze ni igiki kugira FC Barcelona isubiye kuba FC Barcelona twari tuzi yuko ikina twese duhaguruka kaza kuraba ibuze Messi ibuze nde ko yagiye garutse cyo cabiba ubutumwa bwawe turaburindiriye kugira ngo usangire ikiyago natwe nuko witse
nibyo mumenyereza baramwirukanye ariko akore wari caba baciwe bakirindiriye Javier Hernandez yuko Al-Sadd murekura ariko biboneka yuko gushiku naho uvuga ngo mumenyereza mushasha ko nta uhari bari mu gihe nk'ici mfata kibanza ariko nabakinyi ntawo menya intumbero bafise kuko uyu muhorandi wabo Depay yatanguye neza zaratsinda none ageze hakusha n'amapenalty ntawo menya ko bahava baje gutsindira Kiev kuko ijya migwi yo muri bijya bihugu bikanya cyane kenshi
ariko atayitsindiye bizo ari ibintu bibi
iyo bari wabo Donetsk Kiev iyo bari wabo kenshi usanga bakatse Barcelona rero ashobora kwihagarara kwikanganya chanye gatsinda byose rashoboka ariko nta ntibyitezwe cyane ntibyitezwe
uvuze kwihagarara ko nibaza yuko washere wirisase akoje ibyambobongo kwihagarara ko kuri FC Barcelona mugiye gukina na Kiepe nibaza ko ibintu biriko birayangara uvuze ko Barcelona tiza kwihagarara
kwihagarara ko nibaza yuko agombye kuvuga ati abakinyi baje kugwanira izina rya Barcelona ko jamari ri hejuru mu migwi ikomakomeye nibaza ko ari byo yashatse kuvuga ariko nibaza yuko igikuru no kumenya yuko Barcelona iri mu bihe bibi kandi bihe bibi atanumwe yo bihakara kuko umaze gufata abakinyi ngendegwa ko nka Lionel Messi bagenda ukabura n'abakinyi ushobora gusubiriza biragoye kugira uvuga ati reka nzana umukinyi doka libre ashobora kuza guhagarara agahagarara n'igihagararo ciza muri Barcelona nico kintu kibuze ba Depay baraje nivyo ariko Depay si umuntu ashobora gusubirira neza Messi ntibikunda
mu myaka ibiri gusa barasambutse attack irasambutse Suarez hama Messi hanyuma na Griezmann
na Aguero nibaza yuko bamaze kuvuga yuko
ubu ni kibazo
ntashobora gukina nibaza ko ari kibazo
hama nta na byinshi ariko arabafasha
ubutumwa
ariho ubutumwa hanini bagarutse kuri byo Barca ibuze Unai Lambert Rondirimana avuga ibuze umunef umutimbu akina kuri cenda na stability ya defense avuga yuko inyuma atameze neza
sinze ko mu DC umufisi
yeka twandu turaho ubundi butumwa bwa
Barca ngo attack ifise kandi na attack room na defense in attack ifise kandi na defense ifise uni na bandi nyine bavuga yuko abakinyi ba Barca bakeneye morale bakene murare nico urumva nico yakoreje mu kirundo avuga bakene murare uni trésor bagondoza bakene murare sinzi yo murare ico ya chance mugavuze kandi abakene yuko kugira self confidence no kuba kwiyemera sinzi rero ko batiyemera abakinyi ba Barcelona batiyemera umva makomantere ni menshi nitwe yamara muno mwanya ni menshi agiye kuboneka
ariko turayasoma yose
turayasoma
yimugira ubwoba
philosophe je vous apprécie bien les gars. Bonne chance à Manchester United. Je vous suis depuis la France.
Aha.
Ajeni bazako kuri Barcelona bakenye attaque fuko. Iyo attaque ushije kimwe
bibiri. Ariko hari ubuza ati
na defense bacha
basatira. Ibuza umukinyi ngo umunefu. Ujanye inimeri 9.
Injize bitsindo ngirango.
Baba Suarez. Wadubwe ngo uyica suwita no. Umva.
Ujya mukina inimeri 9 twarabonye bakina classico na Real Madrid gihe Aguero yinjiye byarabonetse ko ari umukinyi ashobora gukina inimeri 9 kandi bikwiye mu minota 10 ninga yinjiye igitsindo cyarabonetse kandi aho niyo urindi yahushije. Abakinyi nkabajya niyo bakeneye muri Barcelona. Muga abikaca bisaba yuko baronka umukinyi canke ujya mukinya ashobora gukinisha hagati inimeri 10 ashobora gukina nisha ijya attack
nijo ariko numero 10 hariho ujya mwana Ansufati
Ansufati ntashobora gusubira Messi
bikondo kabiramumaze
bikondo kabiramumaze kandi Ansufati nta ushobozi gukwiye
asigatanga amapasi y'amacumu
kungana n'ubwa Messi nkuko yarameze Messi ntibikunda ntushobora gufata umukinyi nka Messi yaramaze imyaka irenga 10 ari kuri nivo nini nkijya ari mu passe ukacuza n'umwana nka Ansufati ngo aje kumusubirira bisaba yuko bamuhe umwanya nk'imyaka irenga 3-4 bariko baramutegura kugira asubirire Messi ubu naho
nta nubwo bizokunda kwa asubirire Messi
nibikunda
cyo nibaza aba na uravye na makomantere bakora tanga Mekiade barakweka yuko atamu nimero 9 ahari hama mu bintu nayo nyene Xavi atangiye gusaba yasavye yuko iyo rumu nimero 9 mwiza embere twumvise nimbara abantu bajya bakurikirana ibihuha bavuga yuko Barcelona bo batanguje ibiganiro mu kinyegero bagira bagarukane Luis Suarez.
Luis Suarez kumugarukana bivuze ko ari ikintu cyoroshye. Kugarukana Luis Suarez ni kandi bamutanze akagenda
kiroroshye atanahasanga Messi.
Ndavuga ikintu cy'ambere cyoroshye ko yogaruka icy'ambere abamukuyemo siyo bakire. Urazi ko yakuyemo na Bartomeu werekanye
afatanije na
Rotman bose babiri urumva bo batayiri ni tariki imwe murabizi ko birukanye ni tariki imwe nawo atari umwaka umwe mugabo urumva ko ari tariki imwe batashe je nibaza rero ko cokunda hama birazi yuko naho Messi ari muri Paris Saint-Germain urukundo uri muri Barcelona arakunda Barcelona kandi urazi yuko Suarez na Messi n'abantu bagenzi n'abantu bumvikana gose nibaza yuko nawe nyene yogira uharabwira Suarez agaruke muri Barcelona
nibyo ne hari byo Messi bya binyamakuru byavuze ati Messi ahari muri Paris Saint-Germain yavuze ati umutima ugumutera yibuka FC Barcelone murabona yuko
umutima
duhava agaru
awushigitsinda gakumbura Catalonia
oya ivyo nibaza yuko abakinyi bose bama bavuga yuko bagifise umutima iyo bahora ni nkuko nk'ubu Drogba bavuga ati ndacyafise umutima kuri Chelsea azogaruka
ariko Drogba yarahejeje cyo kimwe na
Messi nimba byari gushoboka ko aguma hajya byari gushoboka ntitubuje guhendana nawe nyene yagiye arije aturikiye muri
yabonye ko atakundi
ntakundi reka nje kubirondera muri Paris
ashe reka ndagusomere commentaire iryoshe ni Tony Bas ni ukuri avuze Xavi ni nk'abandi bamenyereza wowe kwirukira kubona ko bozana Xavi ngo botegura umugwi buhoro buhoro kubera uraca nibaza ko yashatse kubekana yuko uruze byinshi bategure buke buke bizoza
Aiki buraya se muri Primus League aho mu president ari wategereza kwironda.
Oya nibaza yuko ibyo byose no gutahura muri management ya y'imigwi.
Patrick nibaza ko arimo abagize ati Primus League yacu yaheze.
Uni bizimana.
Turava tugaruka ndi
muri imigwi yataya kanovera nka Manchester United. Sumugwi wasanga uri kurarondera ibibanza cha kane cha gatano. Oya. Muki bihe bigenda birahinduka. Barcelona nyubu ni bemere yuko bihe bihinduka. Si Barcelona ya Messi, si Barcelona ya ba Suarez, si Barcelona ya ba Xavi, oya. Ubu ni Barcelona ya ba Ansu Fati bategezwa kwemera yuko byamaze guhinduka. Nico kimwe na Real Madrid turibuka y'aba Galactique harageze igihe tubura mu Galactique numwe. Nubu niko bimeze ugasagura ikura kina Clasico nta numu star numwe arimo.
Ni nyuma ya Cristiano babaye bwubake bushasha.
Warubatse gushasha. Barcelona nuko ni yubake gushasha. Ntiyihute gusubira kuri top hataragera.
Festus yavuze Barca ibuze kumenyerana kwabajya abana sinzi aho bakinya bisabana kwa bajya abana ifise reka turindire mu myaka iri imbere
nico gikenewe
no kurindira mu myaka iri imbere kombe twovuga yuko utangura kuguforo
nico kibazo gica kizana je no abaza turi kumenga hamwe se ti mbega Barcelone ibihe irimo no ni nka transition ni ibihe irikira cyo mugira ngo yubake gushasha ni nk'umuntu yavuga ati niko ndasubiriza dufate nk'inzu yari yarabomotse ndiko nakira amatafari ko ngoma ndayibamwo mukurindira yuko izo kuzura nkasubira kuba moneza
ariko
nibaza iyo umubyeyi avuye mu rugo aseze isi mukumusubiriza ntibaca babigira ubwo nyine baritangura bagashira ubwenge hamwe bakabyiga ko ingene bo musubiriza buke
ariko ibyo bikogwa na Samurago
se rugo dufate na se rugo ari hakiri umubyeyi nyina w'ibibonda aragiye uca musubiriza ubwo nyine afata umwanya abana bakamenyera kuri twimpobye kuko baba babinzi yuko naho nyina wabazosubirirwa akubupfubye ntikazofutika
byabyo bigoye bimara nk'umwaka wose urumva
FC Barcelona
bo yabyakaje ikirundi bavuga ati bararinde kuganduka bave ku rupfu umva ni vuga ko Barcelona izo hayo imyaka banze bayive ko
abo yatakaje integerezwa kubaguharira umuvuro kandi naho bazosubirizwa buke buke igihengeri cyabo kizogumaho nkuko gushikura munsi Real Madrid rubatse buke buke wihagaze neza ariko umuvuro wa Cristiano Ronaldo ntura afutika.
Okay, uyu philosophe a suivi kuvuga depuis le départ de Suarez, Barcelone est devenue faible. none ni Suarez gusa
ni etape ni ntambwe zagiye ziracaho
ntambwe zagiye
ziracaho kuba babuze Puyol
Puyol
niho byashakiye yuko FC Barcelona yagira aboneka yuko bigenda bigaho
uravye ariko tumaze twumvikane FC Barcelona yaratwaye ibikombe Puyol atarimo
ego ariko
kandi byinshi
iheruka gutwara ibikombe byose bikinigwa mu mwaka ryari
Puyol ari mahonda byemera ariko uravye inyuma ha FC Barcelona nivyo Puyol ari kiremeshe ariko nivyigeze biboneka yuko Puyol yahavuye mu gihe hariho Xavi nundi yitwa Iniesta byaboneka yes. Yuko ari kintu
FC Barcelona yubakiye igihe haje hagati hari Iniesta na Xavi ari haje Messi ari imbere yabo inyuma hari Puyol warabona yuko ari Barcelona utaja kupfa kugwako ariko baragiye nta kintu na kimwe bakoze cyo uko botegura abazo basubirira ahandi wategezwa gutegura ati uyu ariko arakura Xavi ariko arakura Iniesta ariko arakura Messi ariko arakura turiko dutegura abandi bazoza kubasubiriza ico nico kibazo cama kiba mu migwi abantu ntibagobana kuvyemera bazi yuko aja gutora umuntu gusa kamuzana ati uyu azomusubirira ntibikunda Xavi Iniesta bamaze kugenda muri Barcelona nibaza kugeza n'uno munsi
ntibarasubiriza
ariko ashere kumvikane gato ari kintu mwirengagiza mu minsi yezo bavuga yuko FC Barcelona ifite ingorane z'uburyo yoba ifite amadeni menshi mbere ari umugugeze ahantu hatema mu byo gutunze ibyo nimubona yuko nabyo nebituma umugwi turese n'ibyo
gura bakinyi
ego
muri kino gihe yo bariko
barashaka
corona virus niyo yabitumye
mu gifuzo cyatumwe na corona ariko Xavi na Iniesta bagiye kera imyaka irahetse bateguye nde kare twara tubona bakinyi bo muri Barcelona bava muri Masia ubu nimba ari mukinyi uyo bavuye muri Masia ubu agezweho muri Barcelona nta numwe
ashere FC Barcelona FC Barcelona igeza
gutera ubwoba agere yuko agashikira ugwego rwa Messi
FC Barcelona yigeze gutera ubwoba isi yose wari umwe mu migwi idakoresha amahera menshi ku bakinyi yari ifise Eto na Ronaldinho abandi benshi wasanga abakinyi
abire muri Masia
Mbere Real Madrid kikaba igitutsi ngo bakoresha amahera menshi tukabatsinda. Uno munsi rero ntibavuga ngo umugusubiye inyuma kwera ibyo buryo. Ahubwo hariyo n'igihe n'ubwo buryo na bukeye bafise babusesagura batari bakwiye kubusesagura.
Uyu nababuze le souci de Barcelone c'est les entraîneurs mais plutôt ces joueurs qui n'ont pas d'expérience.
Nibaba na mwavuga.
Yitwa ndo umuntu.
Ebusha kumenya n'izina. Yitwa Melas
Nindaba.
Ira nibaza ko muhuje mu cyumviro ngira ngo nico gituma ashatse kuvuga. Mugaje ikintu mbona kuri Barcelona ibintu by'uburyo birimo kubera na yuko batakaje ama kuva kuri politique ya Bartomeu batakaje amafaranga menshi ku bintu bidafasha hama hanini bamaze gutakaza amafaranga urabona ko n'ama recruitment byari bigoye ubwira ba recruite nk'abakinyi munuvuga ko bamenyerere cyo tuma twaciye tubona basubiye bumva babuze ukuntu ba recruite bako bace basubira kuduza la match gatoyi no kuduga kwa ba Ansu Fati ona ko yaduze akiri novuga atara shaneza kuvuga yatetswe neza agasha hama na ba Pedro nabo nyene baduze nibaza yuko ikintu nibuka na Messi ava muri La Masia ntiyashitse afati kibanza kuba titulaire kawuja kwa Ansu Fati ni ko yaciye agira ibibazo byo gukomereka yaje yinjye agaca twari agaca ba titulaire Messi urazi ko nabo nyene yatangura kugombora yarindira ko Ronaldinho byanga
kubanza kuraho Messi yashikiye ko Messi yashikiye mu bantu adashobora kuvuga ati nshitse ntegeka mugihe
asufati yashitse
ashikiye ikibanza kiwe kihari
yashitse gusa agombora rimwe kabiri aca aba mu cumi bakinyi 11 batangura gukina nubwo yuko ico kintu urabona yuko nibaze ko n'uburyo bwara
basanzwe bemere yuko ari periode ya transition kujya imigwi yose ja muri transition nibaze nyene nibitegure nivyo nibaje kuzana na Xavi ko nibaze yuko la porte après match uno munsi bivugwa yuko aca ja Qatar kuvugana na
barongo ya Arsene Achel Bertrand avuga Barça ikinisha uko bakina ubu nihindure système de jeu kuko je bakinisha ni ya kera
yo kuri Guardiola ijya bayita
tiki taka
ijya si Guardiola yayizanye mu bisanzwe ni Johan Cruyff mukinyi wa kera hari yanyu
hamana
umva kuvuga ko yashaje nibaza yuko nkeka abakinyi bayumva batakiriho
ajico nibaza nuko Barcelona bakwibuka yuko ibihe byose mutaba muri hejuru haragira igihe cyo kwiga no kubaka umugwi bushasha kuko igikombe cha Champions League batwaye 2026 bagitwaye Arsenal nitwovuga ngo bari bamaze igihe batwara ibindi bikombe bari baravyibagiye babanza barubaka bushasha umugwi urasubirana aha rero bari mu bihe byo gusubira kwiga ingene umugwi bubaka batarinze no gusesa menshi kuko bafise la Masia hirya no hino kuri isi bafise amashuri y'umupira w'amaguru babanze bige gutegura abo bana babakinire bafise n'akaranga mutima ka FC Barcelona gusumba kuguma basesagura kumbure ushobora gusesagura ngo ujye atsinze ibitsindo byinshi mu Bwongereza yashiki wawe akakubera Philippe Coutinho gasanga ntakubereye nka Luis Suarez
ariko uvuze ngo akubereye Philippe Coutinho nibaza ko Philippe Coutinho muri no misi bamukeneye
ariko nta mahirwe afise muri FC Barcelona arakina agakina ariko ibitsindo biri he amapase ya nyuma ari nta mahirwe afise muri FC Barcelona ntayo yari afise muri Liverpool ntibisa nkuko bakuye Suarez muri Liverpool agashika batsindira
muri ko muraraba muri the Champions League biriko cadusonzera ni Champions League tuje kubindi bivugwa nuye mugwi mubona yuko uhagaze neza ari ntayegayizwa nta komwa ko kuko twavuze Barcelona mu minsi yahera bavuga kuti igitsiza kuzoshika muri finali uko bigenda kose ariko turabona yuko igenda nkuko icumbagira
cyangwa yisezererwa muri huitième de finale bo yitezwe yuko ishobora gukina Ligue Europa canke nayo ntiyishikemwe
nuko
biragoye kwemeza ngo niyo
imigwi mubona
ukomeye
imigwi mubona imeze neza
ni higano jama divisa masiripize menshi mekia
aliko hau tugeze patika limi gitari giri tindu wanu musinu mwe muri zingino
zato matu kudati indwa alashua kumara mafazi dopo ula dati indwa mga hagira muhage zeroko eliminatoare direct akachataa nuneza Barcelona hoho ni tukwa matu wanaweko ishua kumara fazi dopo ula dati indwa mga witiem do finali kachitaa keni waza yuko
mikro ula alashua kuona ekipe kwe ifashe neza nungu wa Bayern de Munich naruma shua kufuka yuko atarumu yukome nacho kimwe na Paris Saint-Germain nivyo waraganganije n'umugwi wa Bayern ariko bazoja gukina n'umugwi wa Leipzig nibata yuko kugeza urwa umugwi nawo nyene uhagaze neza Juventus nawo muri championa umeze nabe ariko muri Champions League umeze neza niyo mikubona yuko yifashe neza nivyo ariho tenant du titre Chelsea irahari mugabe urabona yuko hari akantu kakibuze mu mugwi wa Chelsea ariko ubona yuko bariko baragora kugira bashobore gushika kure nivyo niyo nta wocha vuga ngo barashobora gutwara kiti gikomba ariko urabona yuko umugwi wa Bayern de Munich uhagaze neza kandi
reka tubaze ariko baraturaza tuti mbega ubona ariwe uteye ubwoba muri Champions League usigaye turetse FC Barcelona twavuze yuko yahurishika kure ariko turavye ingene yifashe usanga ibyayo bitaboneka neza nuyo mugwi ubona yuko uteye ubwoba uvuga uti uyunye nibi buri uzogenda uratsindagiriza usanze zose mu nzira ukubura nuyo mugwi ubona ku bwawe ushora gushika kure hashoboka nuko reka ubutumwa bwanje turaburindiriye uko buza tuza turabusoma ariko imbere yo kuza kubusoma twaze tujye mu zindi nkino New Star yashitse ngahi Bujumbura Wilson wewe nguru mukunzi wa New Star akomeye cyane gose mbere ndabivuze ndayivuze ndabisubiremo
byemange
ndabyemanze kuri umukunzi wa New Star
na cyane cyane ko ari umugwi uri kuraserukira Burundi
ego nuko ikibazo kiba kihari New Star yashitse ariko yashiri kumwe n'abakenyi batwaye mbere ubiravye umukinyi Randri urunana ariko yatijwe muri New Star niwe aboneka yuko yakoze ibintu bikomeye cyane gose mu gihugu cya Tanzania
ibyo ni ibintu bisanzwe na cyane cyane tugerageje kumva ubumwe buri hagati y'abarongozi b'imigwi ibiri New Star n'urunani abakinyi batinubanye bagize urunani kugira ngo New Star ikorane n'urunani hanyuma Burundi buhatorera koyoko ni ikintu cyo gushima kuko kenshi ntitubimenyereye imigwi yiswe mikeba akenshi tumenyeye ubuherutse twarabibonye mu bakobwa bagiye muri Ligue des Champions haravuzwe menshi rero iyi ni fair play dukwiye ahubwo gutera intege mu migwi cyane cyane haje ngomera amashini New Star cyane cyane New Star abakinyi n'abarongozi kubona baroroshe bati reka kuva kera narindi umugabo ica dafise yaratira mu kibano ati intervention kubona rero New Star yaremeye intervention yurunani bakirengagiza yavugwa n'abafana abafana ndabizi siko babishimye no kumbuga ngurukana bumenyi bagiye barabivuga ko batabinezererewe bakabyirengagiza bati ico tugiye kurondera ni insinzi ntituzubahishwa n'amajambo musigaye muravuga ngo twarabo bitsindigwe baba bacu turunguka iki batsinzwe arabacu gusumba ko twari gutsinda tugiye gufashwa n'abantu je ndabakeza ni utah kubona baroroshe ngasubira ngakeza cyane urunani kubona nabo baravuze bati fundu sabye ko tubafashe
ayi cyangwa igaruka wison nkubu ni barona baronse qualification muri bare kujya muri 16 zimeze neza igica kigaruka n'umuntu ava cyibaza ati mbega mu gihozo bashitseyo bahagenda ukina muri zijya nkino urunani uzavurabwira ati ubuho murabe barabatije no
ni mu mwakuza ni mu mwakuza bazokina Patrick Bazondeke bazokina mu mwakuza New Star abo basigaye baravuga bati ntitubinezererewe bararonsa karyo nabo ko kuja ku isoko bavuge bati ko tutabinezererewe ubudushaka hazogenda New Star gusa bakura bakinyi sinzi ko nabo urunani bashobora kuba baha asinzi ayo baba bafise cyane nabo baje hanze Sudan iracyafise imisore miremire kana Kenya na Uganda cyane bavuge bati nimba twarafashanyije hakaburuna ni kugira dushikeyo muri bare nyezina abo badufashije kubera iki tutojana cyose nibaza yuko bishoboka
uwo ni wirisha bivuze reka twumve Asher na Patrick
je kubwanje nibaza yuko ibyo bavuze sino bisubiramo nibaza ruko je no gukeza gose umugwi wa New Star ntibashatse gushiramo ibintu byo bukeba bavuga bati bagiye guserukira igihugu nimba ari New Star yagiye guserukira igihugu kandi no gukeza abakinyi burunani n'abarongozi burunani kugira bashobore gushira hamwe nivyo bantu se teke gukina aban nibaza yuko kugeza ku munota wa nyuma nibaza yuko abo bazokenera nabo boje muri Dynamo kuko n'amategeko arabi barekurira muri FIBA birarekuriwe nabo boje kuzana mu Nyamerika kuko biranavugwa
biravugwa yuko bagiye kuzana abanyamerika
biravuga yuko New Star ishobora kugikora mu kinyari muri Amerika sinzi gusa
ariko nazora mu Nyamerika
sinzi ko ari mu Rwanda
ariko avuye muri NBA
ni NBA ariko rero aje azobaje gufasha New Star
ikinyoshe nuko batabanzanira ngo shiramwe uyu kungupfu New Star bemera bati naje atari uwo babahati
nabo bavuga ati tujye muri Dynamo kuzana naho bavuga ati tugire selection nationale yandikwa New Star
izina ni New Star mugaba kinyurunani tutabeshanye mbere n'umumenyereza n'urunani kira marara
ariko n'umumenye yaciye umwaje
ninde yagumuhagara
ariko
urumva hari izina n'urunani
ni nibaza ikintu bavuze numvise natahuye ni ikintu cyiso cha fair play kandi ko boroheje imitima baroroshe imitima New Star barembera yuko ari abakinyi burunani bakina match igira kabiri ya Ulinzi warayibonye ni 99 kwijana rwarunani sivyo ndoje nibaza no muri Japan bo bigenza kujya nyene izina rya New Star ryoshika kure ifashije na n'urunani
na selection ya
tuvuge gusa gose ko ari New Star agiye
gukora
oya reka tole tuvuge tuti yaba byaba no umupira w'amaguru
umupira w'amaguru kera byaraba
zabuma mu na
nituje kure Vitalo mu mwakweze uno munsi riko ikinigwa nabangahe bayirimo si Sheikh na Fred ni bakecha ariko iguma yitwa Vitalo iri kwikinisha abakoro kanye na muziga iri kwikinisha
ikibazo mekyado abagize nibaza ko wisa tagitahuye ikibazo abagize abaje neza muri mu mupira wa maguru vyoshoboka
tukaboneka kuko mekyado ivyo nibaza ko kera vyahora bibaho abakinyi ba Vitalo bagatizwa muri Inter canke muri Manyuma akagenda
oya tene ari yarabitubwiye
byarabaho
ariko ubu nibishoboka
reka tuvugane ukuri iyo Inter yagize fusion bijya ayavuze yagize fusion na Etoile du Nil
ariko imbere ko bagira fusion baratiye abakinyi amwe baramatwara muri rezo
yego
ba Vitalo ko Vitalo yari yangaje muri competition baratoye nka ba prince wi baratwa
ni muje muri historique muri federation mu bibaze
bya ndagukira nigikunda kubera iki nta mukinyi wa Vitalo yashaka kujya kuri tureke no kuvuga ngo agiye gufasha
kobera ari bakeba
ego nuko higano ryo hera ari karangira nta mukinyi wa Vitalo atari muri no myaka yagugwa ja muri ente cyangwa wayentere
abo bariya okay atavuye muri
Vitalo
nacho urakuva mu ndi
nabavyeyi nabavyeyi babakinyi azi ko ari mu Vitalo ni yemera yuko asho umwana we kiriya
ente reka tuje
tugabake
ariko nibaza yuko
n'uburorero budahaje
nabakinyi bwo yavuga ko byari gushoboka ariko
reka ndaguburorero
byo baye kafu ivyemera
Reka tuvuge ibyo uno munsi Patrick. Uvuge ibyo uno munsi.
Nkuko ishira mu rya
FIBA byemeye.
FIBA byemeye.
Oya kap mubira kugira byemeye.
Oya dufate yuko yabyashoboka. Ikibazo gira ni mfise.
Umugwo ukomera kujya gutsindwa uburyo bw'igihugu.
Oya je nibaza ko nimwe ibyo ukunda.
Kandi hari
habakinye mu Flambo di Sant.
Oya naone nibyo ushobora kumategeko yubu. Kuko urumbiza amazina hakiri
kare. Kap ivyemeje. Nibaza ko abo bobikorana.
Ariko n'ubu nibaza ko n'ubu mupira none ngamu w'football bitokwanga. Rufata aja bagira gutanga
amasanga.
Ukaba
uzi ukirwa
n'ubu
n'amusonga. Uzi ko uri bugende ku buryo bw'igihugu. Sinumva igituma umugwi wo kugara ngo nidushira mw'abandi kandi muzi uko mugiye guseruka igihugu arico cabarungitse.
Ubuzo butabisavye. Ubisavye umukinyaraza agakina. Hanyuma akagukinira.
Je gusa ico nshigikira gushika uno munsi. Nuko imigwi ihabwa uburenganzira bwo gutwara abo ikeneye apana ko umutegetsi munaka dufate nk'akarorero Apotre Jean Paul Manirakiza aza kubwira New Star ngo twara naka icyo nico ntoshigikira ariko nimba New Star bayibwiye bati turaguhaye uburenganzira
turabakinye
wifu turabo mukeneye mubona
ngo tora liste yose
ataramaze nabo bavuga ati mu New Star ntacashoboye kuko mu mazi minsi atagikombe muduha sigara muhira bajya abanyarunani niyo bamaze iminsi batwereka ko bashoboye nibo twise New Star mbona tangoranirwa
imbere yuko tuva muri New Star reka tubaze bice muri bwa butumwa cya kibazo twabaza tuti mubona ruyu he mugwi ushora gutwara ibintu no vuga nti ushiye gushika kure habaho muri Champions League no mwaka twavuze ko FC Barcelona imeze yuko muri kino gihe ata inyoganyoga kabita namwizera ugushora gushika kure tuti nuye mugwi mubona ushora gushika kure hashoboka Patrick ubutumwa bagiye bararungika
ubutumwa ni byinshi amahirwe uyu wewe nawe mutayivuga Barcelona amahirwe ay Barcelona Manchester City ni na imana Jean-Marie Vianney ama Philos navuze Real Madrid cyangwa Bayern kuko irayiganwa aha ibahiganwa neza nibaza yuko nibyo yashatse kuvuga hama hariyo abivanze nyene mu makomantere tutari dukeneye mwaho Eddie Frank avuze umugwi uzokubura muri Champions League murawuzi ni Bayern nta wundi
nahengame
hama nabandi babandanije jewe ma amahigwe Real Madrid uyu ni Melans ni ndaba ndawa Real Madrid niwe haya mayigwe Bertrand Navze Bayern Munich irabandanya kuko ivise abakinyi banyaruka kandi babona mu igori cyane umugwi uteye ubwoba ni Bayern nawe ninde ni Desire umugwi uteye ubwoba ni Bayern unawe ni Festus nawe nyene nuko nyene urumva je mbona
ari wakije mu afi na Chelsea naho muyibagira
ati yego ari wakije mu Chelsea avuga Chelsea n'umurabona kutaratsindwa ushaka gushika kure
nuko reka turasubira tugaruke tubanze cyo kindi kindi bavuga nti yindi sije nuko tuvuye kuri murumva ko bose bavuga ati Bayern nk'umunota nk'umwe tugo turavuga kuri Bayern ba Dominique abadagi murabona yuko muri kino gihe nibyo bamazuki nti no zose zitatu amanota 9 kuri 9 mbere niho batsinze Barcelona murazi bitsindo babakubise Benshi ubwo sabafana ba Barcelona ariko bavuga ati ni Bayern niyo ikomeye kubera yabatsi
bafite uburenganzira bwo kubivuga ariko jewe muri kino genda afyingene bavyifatamwe muri Bundesliga sishobora kuvuga ngo nubundi bazogitwara ama imice bayirenganye maze kuba ufise 9 ku 9 yabivuga yuko utobora rukino na rumwe uzotsinda muri izi zitatu
zisigaye
ariko cyo kuvuga ngo bazogenda mpaka batwaye igikombe nibyo kurindira kuko tumenyereye muri Ligue des Champions kenshi imigwi igitwara ari biba yabanje gucumbagira muri iki gice cy'imice ugasanga ahubwo bavyutse no mu gice cy'umunani bahera gukinira iwabo hanyuma bakarondera amanota bakarengana mu cakane ugasanga baragitwaye rero Bayern ntawo kwizera cyane nibyo amahirwe barayafise kuba bo gitwara ariko naho nyarukira kukiba naho bishoboka gusa bazokigwanira umenyereza Nagelsmann gushika no munsi sindabona ko yemeza cyane ngo tumwitege ko Ligue des Champions.
Nuko reka tujye muri Primus League indwi gira 10 mu mpera zindi twaraye turangije reka mpere kuri Patrick nta kibazo nza kubaza nti ngo nshize mwihinga uyu muguyu n'uyu n'uyu kubgawe indwi gira 10 wayikuye mwiki muri Primus League.
Primus League na ikuye kuona ubukomezi ifise ukuntu bumamuru ko ikomeye gose kwera merutse nda imbere ko twinjira mu gihundwi navuze yuko bumamuru ikomeye na cyane cyane mu gukomeye ubonera ku zankino iura n'imigwi ikomeye muzindi nabako yatsinze Flambeau du Centre nakuvuga yuko n'ubukomezi ifise kandi urabona yuko bikurikiraje nk'inkino zibiri cyangwa zitatu bigenza neza batsinze. Ye ni baza yuko icyo ni cyambere na haronke ikindi naco ne nkubona Rukinzo yoyo yagumi itwari inota rimwe rimwe urana ko kuri Vitaro byabankiye ko batahukane inota rimwe kuba nabo nyene bari baherutse inkino nyinshi baro banganya hama ni ikindi gira ni ikindi nyene mguma mbona ni le croco nyene baguma batahukane inota rimwe rimwe bwarana ko bahagaritse nk'umugwi wa Atletico New Oi tumaze kuvuga yuko ari iri mu migwi ikomeye naho bari mu rumonge je no vuga yuko New Oi yahombe kwera urabona yuko nuko baguze bakinyi baguze barondera nyene ko boshika kure bagarana ko le croco nabo nyene ni Robert aguma atana inota rimwe na mahigwe menshi kubona yuko le croco ishobora kuvana nyene mu ya murongo utukura byoroshye
ariko nubiracari ya nyuma wico ndugira 10 uwo kuramwe
ikira 10 cyambere
ashere ndabona ko ashavuye muze le croco
ndugira 10 je kubwanje cyambere ndagaruka ku ijambo ndahava sanga Patrick yara dutsinze uma muri li favorite twari gikombe naho twari twavuza yuko mengo ariko ntiharagera
yebo watanga kuvyemeza
ntiharagera ntibinjajara ariko
kuko batsinze Flambeau du Centre
ubona yuko biduko bariko igikombe kirashaka kubica abo nimba bitaje guhinduka hagati indwi igira 10 yaje kunyereka yuko umugwi Le Croco uzohavutahira kwinanata turakeneye yuko utsinda ugatahukana amanota 3 y'umurava kugira ngo twemeze yuko umenyereza Robert impinduka yazanye arizo gukura umugwi mu kibanza cha nyuma ariko indwi gira 10 kandi yanyeretse ubuseriye buke mu migwi y'imuyinga n'igitega imigwi y'imuyinga
n'igitega urajya makuvuze ngo ubuseriye buke
ego tugene twabivuga mu kirundi ciza
ariko agafinyi dufata
hariho gufyina mu migwi y'imuyinga n'igitega ntitwoti kubyo kuri New Oil kubera kumbura umusezero twovuga ko ari bya no kuba batari muhira basanze Le Croco ikeneye amanota 3 ya mbere bari muhiri wabo New Oil twotahura inota rimwe sinaje mugabo Olympic Star urukino bayiruka gukina imbere ya New Oil bagaca batsindwa na
Top Junior
kandi bari muhira ibyo birerekana umugwi ufyinata utegura inkino kumwe twaradutuka muzinga ya kera ngo ifise inkino zimwe zimwe itegura izindi kazifata minwe mire n'imigwi y'igiteganye ne burya sinovuga yuko umuntu yoshavurira Flambeau du Centre gutsindirwa mu cibitoke ariko umugwi nka
musongati inkino ziri banganye
bari mu ruyigi kunganya na Flambeau de l'Est nabo nyene kumburengera ngo nukubera bari bagize ikibazo bavuye bagirira ikibazo cy'umukinyi Sudi Shabani yahababariye cyane tugire ko tumuhoza uyu musore biboneka ko agiye kumara iminsi cyanke n'amezi menshi adakina
Asher
kuri yo bigira cyumwe kubwanje nabonye yuko Bumamuru naho ahitse abashigike Patrick avuga ati amahigwe yo gutwara igikombe kundwi gira 10 nibaza ko hakirikara ko tujye turaraba imigwi
ariko Bumamuru ufite amanota 5 irusha iya kabiri
iruta amanota 5 iya kabiri
23
ikaruta
18
Musongati yatsinze Bumamuru bisigura yuko byose bigishoboka amanota 5 tubona ko ari menshi mu gatari menshi kuko no mu uravye n'inkino zari mu mwaka uheze byo byose hari imigwi asanga iruta irindi amanota 10 mugabo ugasanga champion igiye guhera hari ibindi bibazo kuko turacyari muri fazale muri retour ntituzi ngene imigwi izokwitegura iyi migwi nka Bumamuru Flambeau du Centre New Oil ukuntu biteguye bitegume ngo bahereje ko haruni indi migwi yagiri ibika ati twebwe turarindiye turabe ingene bigenda
akarorero
batuzane abakinyi muri retour mu kwa
akarorero
imigwi nka lekroko
hagiri hajya iri kiriziga
kuko hajya uzorabe nk'umugwi
ashera ariko mvugisha umugumaze kugira inkino zitandatu gutsindwa
umvuze lekroko urashobora kwibaza ibibazo byinshi
top
junior urazi kuko ugiye kuraba hariho nk'imigwi usanga yarufite abakinyi 30 nashobora kugerana n'umugwi wazanye abakinyi 20 cyangwa 22 wisige plus y'abakinyi 8 kuko nturenza abakinyi 30 ugiye kurenza ntibikunda
Nemura mu 30 nshobora kuramo batanu.
Yemeza iki kibazo
cyane.
Yaba mekate, yamerkato ngai wacu. Iko kwa kujya tubona handi. Toka ukabona mukinya kwe muri Vitalo aja handi. Mugabo na wibikiye abo bakinyi ubakuri.
Bariho.
Urumva. Nibaza ko ari bamwe mu babatashi bava handi. Mugabo kugira nga
ariyo bakinyi.
Biragoye kubera iki bigoye. Ibyo bintu bikogwa hajya mercato igirwa yuko ushaka gukura umukinyi muri Egrenoire umutwara muri Musonga cyangwa muri Musonga ati akaza iwawe kandi ugasanga yari umukinyi akomeye nko muri Vitalo aha karorero ukavuga ati kandi amugure ko yamfise
kubwa Rob Patrick uti
je nibaza
yuko nta kizohinda kutaguza
ubwa mbere ndogo wabibikiye ego ko babiki bibanza babitsi bibanza mbega abakinyi bo bazoja bakura he bazoja baronda ya migwi ya 3e division ma jeune athletique baba rondira mu zalelier
abagiye kuhagwa no gukora bamenyereza
abakinyi benshi batari ko
hari abakinyi benshi batari ko barakira
nabo
mubona
turabizi hariyo bamwe
hariyo abakinyi benshi ndababaza bado nti bari ngaha
bakinyi arahari Mosi Haji arahari
bakinyi
Tonto ari hajya
saba kimashura kuvuga
nta lule akarange
barazimbe
barazimbe
lule nibabandi bazuguma bindira hanze kweraje umukinyi wo mu Burundi amaze gusohoka ni gake ubona ko aza kwemera gukina muri no champion
nibaza yuko igikuru ni management ya equipe
reka turindi
equipe uko yitegura siko umuntu yibatse
na wasohotse kusumba chassis ano munsi byari korakora muri bunavuma muri birekana yuko ashaka gusubira gusohoka ariko avuga ati narasohotse nshaka gusubira gusohoka
namatwa dusumira namatwa dusumira ashaka gusohoka
aho ni bwo kaje bigica
ibaho je libandanye benshi
nivyo umuntu acyabaza ati mbe ntibona ko muri bumamuru ko rakenye baba ari kubaraduga cyane gose cyo gusanga nko mu rushana cyane muri mercato d'hiver bamwe baragiye gasigara
n'icyo gihe dufate nko mu kwambe chassis n'undi baragiye mu babiri kandi bagenda kuri chassis hajya hagati bica bigenda gute
gira ngo mutombora ntazo kwemera ko bagenda se nibaza ko mutombora zemera ko bagenda
uraraba ni na kontra bo bafitanye imwe mu
Uma muri afisa amahera ngira
Nimba afitanye contrat y'umwaka none adukiraga
Uma muri ashobora kwifisa amahera
ngira contrat barayigura
contrat barayigura
y'umwaka y'igihe singora batigura
Ni migwi myinshi twabonye no mu mwaka weze nuko twama tubibona usanga yatanguye neza ni nde yati mu mwaka ibiri heze Buja City ya Ruta ya kabiri imbaruta da Fazal Mugwe vyaheriye he cyose biracyashoboka Je mvuga nti umugwi uzotwara champion biturabira muri Fazal
Kwabonye ikete ryo muri Kayanza United ligabisha umumenyereza wabo a Marc Niyongabo ati wewe ibyo ukora ati hari umukinyi umwe wabitse tutakibona udakinisha yitwa Titi Mavugo ati wewe umuntu yakubwiye ati mukinisha umukinyi avuga ngo acabishura yuko ngo ubage nakumukinisha
bonyene bamuzanye
eh bamukinisha bonyene bamuzanye
nimbabona yuko badakwiye
abamenyereza bagiye kwirukanwa murabona yuko wa mbere ari ukaba muri top junior uwundi arakurikira mu mugwa Flambeau d'Orest sinzi nkeka yo bayara demisyonye uyu Mourinho
ekabera
kisa batabira
yari
rukanywe acya ja mu wundi mugi mu Rwanda murabona ko abandi bamenyereza
uwo muri lekoro ko ntiyirukanywe kuko yaci yabanishwe
niwe yaci yabanishwe kuva woni yakiri
yaramanuwe
gusa ko vuga yuko harabandi bamenyereza bimirije kwirukanywa
vuba nibaza yuko a Mars mu bantu bazoguma mu mugi wa Kayanza United nibaza yuko ayo batarimo kuko uravye namanota Tureke nivyo bamwagiriza vyo mukinya dakinisha Titi Mavugo ariko raba Kayanza higeze ni 15 irutana no mugwa lekroke manota
ariko muri ko muragira analyse mukiweza Kayanza United ipfuye kumumenyereza cyane nabakenye
ingorane si kumumenyereza amarse turabona ko ari umumenyereza kome kandi yashowe no kwantrena equipe nationale yemewe mugabo management yabo ni yombi kuko ntushobora kuba ufisa abakinga ba peuple imwakoheze
ukachubega imwe meki adongira gute ko ubise uburyo ukaruka akinyi umunani batangura bose bakagenda
ariko ntiyabirukanye baraguzwe bagiye aho bihiye
cyangwa amakontra yawe yahe
amakontra heze yari kontra y'umwaka batarenuvira amakontra
kuko umuntu ariko ariyumviriza nk'umuntu adakurikirana by'umupira w'amaguru muri Primus League ariko yumva kayanza United mu mwaka uheze yagiritware igikombe cha Primus League garukira ku kantu gatoya uno munsi kaba ira 15 mwihiganwa umuntu abyumva neze
muri ico kibazo kigaruka Mars yagiye gufata urya mugwi uri kumwe n'ibyo bihanganye byaciye bigenda mbega niwe yari yabahaye amakontra magufi atuma bigira tangora
amasa
yagiye uko biri kose je nibaza yuko batomuta kwikuvyo kubijanye no mukinyi nka Titima vuba
je n'ikibazo
cyane ariko Titima vuba umukinyi wa Flambeau du Centre Kambaranga tashimye kumukinisha Kambaranga yaramwirukanye naho byavugiwe
mu ntamata tureke ibyo jewe narakurikiranye ama match menshi ya kinyi Titima vuba mbere nibuka yuko bahuba muri ya derby bahuza na Top Junior Titima vuba yinje mu basubira pande bwa yarakinye ihama uhajya abakunzi ucumva imyidogo kuko kuma mushiriye hanze hama match kurikira bakina na Royal Gitega yaramutanguje ukino gose mugaho musaruro wari mu nta bintu bihambaye mbere je nibuka ko hariyo nundi twari kumwe ndigo urumva ko ndigo tuko turorera hamwe umupira urabona ndambira wewe kwa gombo irindira ura je nibaza yuko sinzi ko mugumana izina gusa ry'umuntu ko ari titi
ahicho kwibaza Patrick nuko Kayanza United nabakinyi ifise gushika no munsi atacho baravamo je urukino nabonye bakina mu ndwi heze nabakinyi beza bavuze umwimbo gusa tutaramenye igitumwa umwimbo utaboneka none ikibazo kiri kumumenyereza bega baramuhaye uburyo buhagije arabwononagura abakinyi babayabaye cyanye n'umugwi wari usanganywe ingorane zituma utuma umumenyereza utiturondera abakinyi babayabaye byose birashoboka aho rero nukuraba ere kugiye kuraba no muri rujya rwandiko bamuhaye go kumugabisha ntubona neza ibyo bamugabishijemo bega bamuhaye inkino zingahe batuzitsinzwe again bamubwiye bati usuye gusiba bamubwiye gusa turakugabishije umaze kwanga gukirisha umukinyi nta kindi twabonye bamubwiye
ko yasibye kumyimenyereza
none umuntu mu kumugabisha ntumubwire uti bitagenze uko tuzohava tuvavano no kumwibutsa gusa amakosa akoze sinibaza ko yibagira
ubwo niho usanga kontra match yasinye na Kayanza United itoroshe na gatoya yuko bamwirukana
Na sinibaza ko ari bwo bwoho umurongozi wa Kayanza United afise mu kuba yo kwikiza Mars nimba byukuri ari we kibazo gituma
mbega nirukana Mars nzane nde ukumenga niso ko yamenyereza nayo ngaha mu runo mengo sikirenga muri kino gihe
byose
biri bari libre si sikirenga
aho nundi mugwa ibinuganuga yo kuba waramaze kwirukana mu menyereza ariko barabura uwo
mushaka bivuge ko ari Vitaro nivyo nibaza
ibyo sindabyemeje
ah sawa nuko reka tuve muri Primus League murumvise ko haraho tumenga turashitse turahagarara gato reka tuje mu mupira w'amaguru wabigeme imbere yo kurangiza aho umugwi w'abadashika n'imyaka 20 bari ariya mu Buganda uyo ni ntamba z'iwacu ryari baratsinze ibitsindo byinshi Wilson
Uganda yarabakiriye
ba
5-1
ariko hari undi mugora yutsinzwe 13 tumengo
Eritrea
urumva ivyo byokwirwa kuvuga yuko ari bi kuko intamba zatsinzwe byinshi cyane
na cyane Uganda yisanzwe waye
ariko nuko bamaze no gutsindwa n'uwundi mugwi
Tanzania ejo havuye batsinda 3 kuri 2 kandi bakubise remontada bari bayitanguye 2 abarundi kazi batsinda 2 hanyuma Tanzania birangira batsinze 3 kuri 2
kadoza ku uwo mugwi muri Sekafa wiri ukabona gute muri yo Sekafa turimo
Sekafa nibaza yuko bariko barayikina nk'inkino za kivandimwe kuko bo bariko bitegurira
Tanzania
bazokura kuranamwe mu bijanye n'igikombe c'isi yose kizobera Costa Rica mbere amatwa nsumira n'umumenyereza Dani we w'intumbero yiwe nyamukuru ari kare sina Dani gusa urabye na FF bingene yabarungitse none kako yababwita igenda mu kinini nkino nk'iza kivandimwe icyo dushaka cyane cyane nuko muzokura mu Tanzania mu gikombe cy'isi yose. Rero ntawo batakwikuvyo ngo baramara mara n'ibyo umwana ari mu kibuga teza kumara mara atsinzwe birumvikana kuko ku munsi weje bamwe bamwe amagara yabakitsa abandi urabuza abana babigemeko
ariko turabizi ko bamwe bagemere mu kwibuza
ariko turashimira Imana ko amatwa dusumira ubu bimeze neza basubiye hamwe bariko baritegura ngo barabe ko botsinda Djibouti yoyo hanyuma bazobe bagerageza imbere Ethiopia niyo Eritrea tsinzwe byinshi
biravugwa nuko n'u Rwanda bashoye ku bamba igihugu cyatanze nashoye kubakura amanota ku rukino rumwe wabarakinye si ndayibona neza mugira ngo ayo manota yo kugwa ku ntamba yishoye gucuruka amahigwe n'izoti
ni nkino bakina bazoharurirwa amanota ikibanza ca mbere twovuga ko bamaze kugisezera batsinzwe kabiri ariko barakeneye n'imiburi buri kutaba ba gatanu cyangwa ba gatandatu bapfume ba gatatu mu migwi itandatu
nimona yuko uwo mugwi wabadashikana imyaka 20 Patrick wo buhoba hoba ugerenje n'ujya mugwi ukina inkino za kane
nibaza yuko ikintu nabonye yuko urukino general rukurikiranye ahanini ujya mugwi urano yuko physical fit no uvuga yuko inguvu sikirenga nico kintu umuntu yokorerako uravye na Tanzania ko yaje gukina mu minota ya nyuma mugabo urano ko intamba zari zifise urukino mu maboko leo nibaza yuko bagarutse nico kintu ahanini bokorerako mugabo uravye buhinga no uvuga yuko bameze neza bameze neza kandi na Uganda ugiye kuraba kugira ibatsinde nuko yabere yabasumbije inguvu n'igihagararo kandi nico bakoresha je nibaza yuko imigwi yacu rero yabigeme irakeneye yuko ironka umu preparateur physique yobafasha kugira bagire warabonye n'umugwi wa senior warabonye yuko nawo urabizi ko wabonye yuko inguvu go zitari kirenga gose je nibaza hari ni ubuhinga burimo mugabo inguvu zirakene
akucha preparateur physique simbo ni gituma batawa kuba hanari ngo barondira iki niki ni la Colombe barafise Christian ibyo yakoze twarabibonye muri championnat la Colombe atabakinyi fise ikajugumiza imigwi niba bamufate abafashe ndazi ntaca zobaka ariko cyane cyane ko bagiye gutegura barondera kuzoja muri mondial bavuga bati zo nkino bazifashe nk'izo akivandimo ni haba hageze higano nyezina batuzanira abakinyi bose bacemerewe kukina umunyegori biravugwa yuko mwigori hari yagahaze umwana amisa acerekana ubwana yari mwigori abarafise adije Nzeyimana wa PVP aracari munsi y'imyaka 20 arashobora kubakinira mu mahiganwa Ushobora kuvuga ngo tunasa n'ubukuze kuko baramutwaye divine turamuzi imyaka kinye ariko ko pasiporo y'umwemerera gukina baramutwaye nimba batamutwaye Adija ariko ashobora kuzobafasha muri Tanzania ni nkino zo kubakebura ubwo rero bariko barakebugwa nimba atamusubiritse nyawe wa Amisa ahari nta n'akamaro ko kuguma bamukinisha wenyine bazomutware muri Tanzania Adija abafashe icyo ni kimwe mwigori n'ahantu ho kubahwa uhafashe minene gusanga hari ye 5-6
nuko reka mbere turangirize ngari ko dushimena cyane Eugenie OPC Eugenie Kabura yaduhaye na cyane amakuru ngene intamba ziri ko dirigenza hariya mu bihugu cy'Uganda nuko tubipfuza no kumerwa neza aho bari hose hariya mu gisagara cya Jinja mu gihugu cy'Uganda mu nkino za Sekafa reka dushime tubashimira mwe kubona mwadukurikiranye kuva dutangura igihano gushika aho turangiriza twibutsa yuko Champions League ibandanya aho muri hose muri ko murayikurikirana ikamere Primus League ibandanya nayo ne mu muri ndwi turimo mu mpera z'indwi turimo izobandanya reka nshimire Patrick Witson Achel eka santuri ko mungaha muri team Les Sports de chez nous Hamadu shimira nawe mungaha bw'ibyuma hajya ba Moshe hamwe na Gigael tubararika tuti musiro dukurikirana umanya wose twebwe muzamubona tuje tubabwira inkino ziba ziko ziravugwa ariko na cyane igando cyo ku munsi wa kabiri aho tugaruka ku biba byaranze indwi mu nkino za hani wacu kambere nizo hanze kugira ngo zidufashe kugira ngo tumenye natwe inkino ngaha iwacu nuko tubabwira tuti dusubire guhura mundwi iza cyangwa umwanya dufise ibyo tuzakugaruka ko mu igano ry'inkino muri Akeza TV mana y'umuri kumwe natwe
Madrid.